Ayike webahlali lana nginzela nendaba zika Somizi lapho kade ezikhiphile khona bele entabeni zase Island benoMihlali ndamase noLeroy Simba sibambe bekhiphile khona beyozi enjoya phela njengabangani bebonke noMihlali nje bavele esasolwa ukuthi umoshela phansi imizi yabantu uyi home wrecker kodwa ke ayibo ntombazane qoma uma ukuthi isithuba liyavuma angeke sakubuyisele emuva sithi ungakwenzi okwenzayo girl. Okay ke bahlali ngaphambi kokuba ngiqhubeke imali ke ngithatha ithuba ke ngibongele uSithelo Shozi othe waphakamisa iqhaza lakhe naye kuzibongela ukuthi nimsekile bahlali nambonisa ukuthi engomunye naye wesimama othe wahlukumezeka njengoba siyazi ukuthi uke wabasey'nkingeni ezingakanani nomndeni wakampisane kodwa uthe methatha isinyathelo athe uyasithatha ngokuthi avikeleke nomkhankaso athe wawuthatha ukuthi wokuthi avikeleke nabanye bavikeleke abasahleli phansi kwayo le ngcindezi namseka naba naye. So ngalokho uthi uphakamisa ukuzibongela ngingabi mudeke bahlali ake ngibuyele evidiyweni layo kwephela engiyenzayo ngoSomizi azothi mebuya lapho ohambeni lakhe ezozithela esigaxeni sendaba engaka evezwa uMohale ngomshado wabo. Zike bahlala uthe waziphostela nkosi yami isithombe sakhe ku-Instagram lapho kade bezikhiphile noMihlali nomyeni wakhe lo phela osolakala ukuthi ungumyeni wakhe uLeroy Sidaba ukuthi bebezikhiphile bele e-Island beshaya umoya awu ukanti lapho akazi yena ukuthi ngemuva la uMohale ukhipha zonke iy'ndaba zakhe ezimbi ebezenzeka kulo mshado wabo phela lo owafeyila lo owaphela ukhiphe konke nje bakunjalo nkosi yami lapho yena akazi uyi-enjoyela impilo lapho la ekhona akanankinga akanastresi uya-enjoya uSomizi lapho iy'ndaba zomshado wakhe ukuthi uMohale kahle kahle ubefuna ukumphathisa komntwana wakhe hayi shuthi ngoba kade kumakoti wakhe ay ubemphathisa komntwana wakhe ubengumntwana wakhe kahle kahle shuthi ubedlala lo ndimi ukuthi ufuna abhawele umthetho wakhe amlalele lokho akushoyo enze ngendlela asho ngayo ngoba ukhuluma iy'nkulumo zakhe phela uMohale ngendlela abeka ngayo athe wabeka ngayo ku-reality show yakhe ukuthi ubemtreat-a njani ubemphatha njani ngangokuba kuze wabeka-ke vele uMohale ukuthi nomunye owumngani wakhe omkhulu uze wabeka ukuthi hhayi ngoba naku bebangani noSomizi iy'ndaba zomhlongo isibongo sakhe phela uSomizi okusho ukuthi ingodumo mina ngiyibone kanjalo ukuthi ingodumo mhlambe lwesibongo lolo lenza ukuthi babe close kusho ukuthi kahle kahle hhayi ngoba e-right uSomizi kusho ukuthi ey'ntweni azenzayo. Soke bahlali lokho singeke sikujikekeke nangoke futhi uziphosteleke nethombe egqokile stylish emuhle lapho entabeni engazwile hambile noMihlali uMihlali lapho bebe naye bemusha ukuthi she's a home wrecker ukudicilela phansi imizi yabantu uyabo nje ayikho into e-writer debayisho ngaye kodwa-ke kuthe kuSomizi bakhona abaphinde baphost ukuthi uyiSarafina ulwile mpela kuSarafina so manje useya-enjoya-ke izibusiso nkosi yami waphinda futhi nabanye bakhuluma-ke ukuthi akangamoshi isikhathi hamba uye island uyozi-enjoyela i-cocktail lapho akunankinga abanye futhi nomunye futhi wabebeka ukuthi bahlali ama uyakholela ukuthi amadlozi kuyethiwe umuntu upassed on ukuthi nje udlulile emhlabeni kodwa awakhe uyabona ukuthi hayi afile ngokuthi kushuthi yena abambusisi yena ngendlela ekubusiseka ngayo Nkosi yami Usomizi ngoba noma ethi uyadicileleka phansi kodwa hayi bo ama blessing imaye phezu kwakho aphezu kwakho nje akukho ukuthi siwabuyisele kuphi nakuphi aphezu kwakho uzoleka nje uyienjoyile impilo uyalena lena soke bahlali uhambileke kanjalo ke Usomizi noMihlali nalowo husband ongakabi show ukuthi uhusband wakhe ngampela umlobonile noma they are still boyfriend and girlfriend akakaqondakali kodwa nje bebezikhiphile be albese island bezi enjoy impilo lapho baphost ithop okubuhlungwe ngobusomizi phela mebuya la uzobuyela kwisubu le athe umohale wayikhipha wayibeka ba esigangeni ukuthi kahle kahle impilo ade beyiphibisana ibinjani Usomizi kahle kahle uyindoda enjani no ungukhwini onjani ngoba phela udlala indima yabesimame bahlala ningixolele nami ukuthi ngithe uyindoda enjani ukuthi uyikhwini enjani Usomizi wakuveza konke nje obala the way ungakhona bahlala kodwa ke asithembe Usomizi usebe kule industry for isikhathi eside akasathena down lutho Usomizi ustrongo lo baba ustrongo akazwile and may izenzela into zakhe uyazenza akabi na stress uyaqhubeka nje nempilo bahlali muvumeleni aqhubeke impilo yakhe enze konke ngendlela afisa ngakhona maka ukuthi ke nina khona lapho nibona khona ukuthi akahambi kahle lokho kusezandleni zenu ebahlali ukuthi nikulungise kodwa thina ke asazwe bahlali mina nje bengithi ndlulisa leso story ukuthi nansi indaba la Usomizi ubezikhiphile wahamba waya ko island eyo enjoya impilo nina ke bahlali nibona njani le ndaba bahlali hayi ke bahlala ke nami ngincamukeke lana bahlali ngingaze ngibe ngime ngibe mude le ngibhekelele ngicela kuba ke nina ke kube yini enizokhomenta ukuthi Usomizi noMohale wekade bephisana impilo enjani manithatha ukuyibuka le ndaba ngoba ukhiphe zonke izindaba ukuthi ubemphatha njani nabanye vele abaclose naye baze bakhuluma ukuthi ubengumuntu ungumuntu onjani hayi ngoba right kodwa nje unenkinga left and right kodwa ke kuzothiwa ningumuntu uyaphila naye lapha emhlabeni ngicela ke bahlali ningakhohlwa ukuthi ningisubscribele ningilikele nifollowe nenze konke nje okuhle okufanele bahlali ngiyanithanda kuleyo